takore 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 naga yarin ya takore zuciya na ta curi banda ne kake kula wani sam kwata kwata my one ban so come here let's go